munhu a xava CD leyi ni yi xava 100 rand kumbe 150 ni nge fiki ni yi tshamisa ni yi xavini ku ni ta va ni yi xave ku yi rhandza and then ni ta make sure ku ri ni na ku twa kahle ku kulukumba lowu i ri yini se i nga ku swi kahle mhaka leya ku hi ti phuxela ku hi ti kambi a hi ti createleli mintirho hi believer a ka hina hi famba hi ti xavisela ku ri hina yi yexe mhaka leyi ni vavisaka marhoya mi yi vulavulaka a ni sunguli ku yi twa swi komba ku ndlela ku tsa xivutisa swi komba a ku ri hava trademark ya ku leti i music wa mina loko Team Empire o rekhoda le va heta va ku a ku byela hi loyi wa baji loyi a nga byela i twa kahle va n'wi vitana hi baji va i nga lava ku byela hi baji wena
baji ana a hlamusela DJ wow DJ ya mina
ya
kuri aka leyi misava there's this Zulu word they say vuku zenzele
okay
vuka u tendlela kuri laya you don't have to wait for somebody to do things for you do it yourself don't wait loko u lava kahle aka leyi misava loko ni chayisa from this show ni nghena patwini I drive around I sell my CDs 100 rand money comes to my pocket and she had money ya mina
iya ngikhazi indlela sho ngayo
mayethi
ukuzenzele yazi uyanto ukuthi uthathe iCD la kuhambise store ubeke emashelfini uthi ngicela ningidayisele la ayisebenzi ngoba mina ngeke ngifike ngithathe i 4IR revolution manje yini le ayangithathi mina le CD kanti mangabe etheni dayise ebutini yemonti yayo uyayibeka ebeyidlala mangiza ngiyeza ukuthi kunale ngoma lengidonsayo ikhala ngapha othi ngiyobona mangifika laphana how ama CD adayizo useyakwazi ukuyithenga uya ushilo bengithi ngisazombuza lo mbuzo uthi ufuna ukuthini ma upcoming artists manje uyasho uthi vuku uzenzele
those days are gone man whereby we had big recording labels those guys had money to buy everything that's why we are in this mess today in the music industry because if you don't have money to buy all the radio to play music no one will take you serious so those big companies had funds for that they knew that this month we're going to release Omar Roya we need to go to this radio station sizo share 1 2 3 sibathengele ukudla sidle kube mnandi badlala music yala ma artists so today is very tough because we don't have money to do that even the we don't have record bars now there are only few and in that record bar nakona for them to buy your music you need to convince them this will sell because we are in this virus so called virus I don't blame them if they don't take our music because no one will go buy music people are selling each other some bones that's why we are moving towards the fourth industrial revolution I put my music on my iTunes myself I don't go to any company I register on a monthly basis I pay whatever that I need to pay you want my music you download it there if there's royalties 100% in my pocket
kuna la ka tlakwa lo kuya wonwe nami ka bana bona banda e banda u mi heta mi khemba na swibiswa ndomu a hi balavule ni tlakwa lo ivi hi ta hi kari hi songa songa hi ri fana le hi
kahlekahle leswi nga humelela hi 2010 hi ve na ntlawa wa swibiswa ndhuma laha aka ntlawa wa swibiswa ndhuma laha a hi ri tinqambi to fika 10 kumbe 12 cause a hi ri band leyi a yi tlanga music ku ri na tinqambi to fika 4 kumbe 5 leti a ti fanele ti ya performa stagini kuma ku ri i Maroya Chauke i Says Joyce i Says Nese i Bodoshe Rimane i Ben Mahengani i Prince Rangani so iva mafosi iva savana ngoveni iva mushemi chavala or recent like come with 10 let a tihlanganile ka this band ya swibiswa ndhuma aka swibiswa ndhuma ku vuye ku tswaleka ntlawa wa vangoni va ndhawu laha ku nga huma ku ri mina Maroya Chauke Prince Rangani Ben Mahengani Joe Shirimani na un'wana wa DJ ta kwala Joni DJ Mkongwana se lexi a xi ndleka laya a hi ri na live band ku na ntlawu lowu a wu nga rhandzi ku tlanga live a wu lava ku tlanga swa ku va ku ciniwa hi ti CD that's why hi vi na that division kuma ku ri bende isalahala mara ni mina ka teko kuba ni tikumandiri ka mtlawa le imbiri ka swilo swa ndhuma being the leader ka van'wani va ndhawu being the co-founder so a tivuya man 2010 if ni swiliwa kahle a ni vanga na album ya mina marwaitauke in that period because I concentrated on two albums swilo swa ndhuma van'wani va ndhawu and hala ka swilo swa ndhuma ni vona ku loko no ni ku ni ta neglecta this band yi ta fa because loko hi ri vanhu ku na vanhu lava va fanelaka ku kokiwa ku va matorokisi ma famba loko ro va ni nga hakiwanga rin'wana ri verisalela kwale ndhaku ma vona so i mitlawa leyi yi nga ni kurisa swinene na loko ni famba ni proud ku ni ma rhwaichauke because of vahisa lava ni nga tlanga na vona mina ku hava nqambi leyi namuntlha yi nga duma aka xichangana yi nga ta ku a yi tirhangi a switilio xa ka marwaya